ekuhlaleni ucima isibane sami uyaphuma ndiyasala undishiya emnyameni zuhambe uhambe